Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawoyame, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyame, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze.
Jerusalem, ikayalami.